sisehlelweni lema-current affairs kamana namahleke laphayana ngokwasasile news audio channel sitaphinzeke ngemsize lapha kemakecebile wakadlamini umaphalene omkhulu-ke laphayana we-Swaziland Rural Women Assembly emlangeni bosachazwa lapha maneke i-network yakho beyihleke ilahleka lapha uselayinini njengamanje lapha ka-Swaziland News inzaba-ke yabomaket imalit yabomaket hamba kanjani lapha yakasweet
ngiyabonga nkosi angade masoya ngiva inyalo nkosi
uvakala kahle kakhulu-ke manga
siyabonga dlamini yati nkosi uteka inzaba lelikhulu kakhulu nale matima ekempilweni ndabomaki ngoba labanye nje sebaze babhidlikelwe nangemiti ngenxa yale nzaba ngekokuthi bebacabanga ukuthi babekela likusasa kuthola kokuthi naku sebayadliwa sekude labe babekela khona nkosi ilikhunyana vele ngoba nangabe babe athi mine bengihle ngikujikata imali ngithamba obekela angeke uze ungitshele nyalo ukuthi sebayisekho lento lenjengale nana sivuka-ke emaphepheni nkosi namhla kuyasho ukuthi nangu Sweet sekuyo-attach-a ama-properties akhe bese uyamangala-ke ukuthi labo makele bafake timali tabo kanjena batawunikeka njani le timali tabo ngoba nasekudliwa timpahla kusho kona lokuthi bekunenkinga yinkulu lenzaba nkosi bomake bayakhala kakhulu bese bakufuna nje bathi bamane nje kubuyisele le timali tabo kubo ngoba bayabona lokokuthi cha sevele sekufile kanti phela bebathi bayazama bazamela likusasa Dlamini
ingabe make niyinhlangano nje yabomake yini leni kwentako ngoba kuyabonakalisa ukuthi tinto le ukhanza sithifuna kuthuthukisa bomake kungasibe bomake kuphela live nje lonke uyawukhanza ukuthi tiyacala tivela titinhle emva kwaloko bese kuba nesihlava lesivelako kuphele kanjalo ingabe ngala kulesihlangothini labomake yini leni kwentako kubonakalisa ukuthi-ke tinhlelo letinjengaleti tingabe seke setitholakala ukuthi sekungena namagundvane
kuvisana buhlungu kakhulu nkosi ngoba nangingumakwasemakhaya utongithengisela loyo mcondvo vele mina ngiye ngithi awu nayo indlo lengangiphilisa sinesibuma sheshayinike kanti letinye tinto sisuke sisengakatibuki kahle lokokuthi ingabe buhle bato buda nani lesiye sikukhuthateke nalesikwentako kubomake kulokokuthi asingamane bese siyijakela kumbe kungene tinto lesingakaticonzi kahle naleti singakatindi kahle even ngoba kuyabonakala lokuthi bese bayadliwa abantu bathi imali tabo letinkulu kakhulu loku-ke besethembile lokuthi cha kutabanika inhlala kahle nasemakhaya bakhona ukuthi baphile bonde bantu babawo kodwa-ke naku sekuyabonakala nako ukuthi awu sekuvele kushabalele bebe sikukhuthata nkosi lokuthi vele nangabe singenela leto dinakuzenyana ma-economic empowerment schemes asimane sicale siwabukisise loko kuthi ngilanjani ngileta vele nenthuthuko yini noma tele kutosimuka letimali tethu nkosi.